Boys want a cafe and a kiri. Your beauty men will on a throat to look at Kiri and they money put a jerry come. Wabu dim pretty, wabu rakara, maka chukum.
Holy Father, my Holy Father, Holy Father, Holy Father, screaming.
Hey. I can no more pretend. I've scattered my defense. It's all things for the end. It's where you go like it. Be my queen, I don't need no rules.
Say
it's a love song, I don't need no blues.
It be like be the boy, yeah, I go bar it tonight.
Baby, loving you is a must, yeah. Whatever done, girl, I have no clue.
Say.
From a distance, girl, I'm feeling you. Steady on the grind, I be making moves. Cause I want satisfy you.
Roll time.
Cause you're my medicine.
Give it to me. What you say?
We are the things we like. My temperature rising.
Yeah.
You be my king, I don't need no
blues.
It's a love song, I don't need no blues. You be my sugar, I don't need no juice. You be loving you is a must. Whatever I done, boy, I have no clue.
I can hear you. From
a distance, boy, I'm feeling good. Steady on the grind, I've been making moves. Cause I was satisfied. Cause you are me.
Welcome him to the high table. Hi Chief, you're highly welcome, sir.
You are highly welcome. The coordinator of Umunnachi Cultural Festival and the person of Comrade Uzube Achuama, I greet you. what if the Umunnachi I can be Namalongwa Tata Umanite Nachiko Chora Festival Bidakwa Nagana Febabo, Madibi Abibaranya Ogaba. I wanna Chineke, Onye Kelo Monachi, Onye Mele No Monachi, Dendo Tata, Onye Nyalani, Bubu Umwa, Bu Frank Okonkwo, Nika President General Umunnachi, Onye Mele Kareaka Ebelaya, Maha Christ, Onye Wanyi.
The first worldwide dance group. Oh, how one another. Yes, sir. Eat that.
Oh, God. Yes, sir. Uh-huh. And I think I take an extra man. Yes.
Okwala elekere ise nke mgbede taa bu afọ ndu mmiri ndu azu miratana mazu anwona nuru akiko wa nke si na GNC Chukwu Emeka TV abiarunu oka akiko bum GNC Chukwu Emeka anodu odiko na yeku mana ojide mike ojo adubuku isioku ndi a ga waranya akiko Eliza adora ibiribe madu dododo ka hakusi iji aha ya mere nke adigboroja PG Umunnachi adora ndi ntorobia ka ha na gbara mkpuru mmiri oso n'ihi na obere ogbugbu ndu otu kporo nwa ha umu otu ejele mba kena wee gwafa dododo ka ha bubute mmanya fodoro mgbe Jesu Nwachukwu mere mmiri ka ọ wụọ mmanya tutu ịnụrụ akịka anyị ka ọ ha n'uju nụrụ ozi ekele mụ na mgbede a na-agara ike merela ọnwụ agbata obi ya dike ndikerere otu onye a na-asị ọ na-abịara ọgbara kaja ọgụturu gola baba dudu umibe ngwatọ ntị gị nana ka ịnụ ekwe n'ụyọ anyị ji wee bata ụrịa danda dododo ka ha kwụsị iji aha ya mere nke adịgboroja oge onye nta akịka anyị na-agba Eliza ajụjụ ọnụ Eliza kwuru na ọ na-ewute ya na ọ na-abụ onye na-eme ihe ọbụla nke ọ na-adịghị eme ọfụma ndị mmadụ asị na ọ bụzi Eliza iji wee maa atụ DJ na-adịghị eme ọfụma bụ DJ Eliza MC nke na-adịghị eme ọfụma bụ MC Eliza polisi Eliza Kapinta Eliza, Bokinta Eliza, Laya Eliza, Ukochukwu Eliza, wee dịrị gawa. Eliza kwukwara sio na nke kacha ewute ya bụ na enwekwara ndị dum nke nọ dum nke ha onwe ha dum bụ Shemanu Eliza dum. Ndị otu kpọrọ nwa ha ụmụ otu nke onyeisi ya bụ nwa amadi a na-akpọ Vikantu Lee ejere mba Kenan wee gwa ha dododo ka ha bupute mmanya fọdụrụ mgbe Jesu Nwachukwu mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Vikantu na ndị otu ya bụ ụmụ otu kwuru sio na mgbe Jesu Nwachukwu rụrụ ọrụ ebube a na ọ bụghị naanị ndị mba Kenan ka obi n'obi kama onye nwa Jesu rụrụ ọrụ ebube a ka mmanya wụọ atụrụ taba n'ụwa gba gburugburu. Umibe ọ bụ nke a mere oji abụ mgbabụrụ ifuru nwa amadi a nke a kpọrọ Vikantu V ebe ọ bụ na ọ na-aga o bu mmanya na kpọtịrịtịrị ma na-akwụgharị. PG Umunnachi bụ chief actor Frank Okonkwo adụọrọ ndị ntorobịa Umunnachi mgbe ọbụla ha fụrụ ọbịarebu ma gwọọ pịa ahụ nke a kpọrọ mkpụrụ mmiri ka ha na-agba ka ọgụ fara n'ihi na ọbịarebu gbu abịara igbu zue ma laa n'iyi ma lakwa ndụ ndị ntorobịa n'iyi. nezie anyị nwere ọtụtụ akụkọ dị na mpempe akụkọ anyị maha na ihi na oge adịghịzi n'ihi na a sị na igbo oge bụ njọ anyị ga-apịachi ọwara mana tutu anyị apịachi ọwara nụrụ isiokwu ahụ rịị nke ya onwe ya dum gwụrụ anyị akụkọ dum nwa amadi ahụ dum nwa ada ahụ dum nke aha ya dum bụ Elisa dum adọrọ igurube mmadụ dum dododo dum ka ha onwe ha kwụsị iji aha ya mere nke adịgboroja ndị ahụ dum nke kpọrọ ha ndị ụmụ otu nke nwa amadi a na-akpọ Vicanto V bụ onyeisi ha adọrọ ndị mba Kenan ka ha bupute mmanya fọdụrụ mgbe Jesu Nwachukwu mere mmiri ka oh, my God.
He said, give me 3 bowls of the Venetian pie. I want to chill. My throat is dry. Scarlett said, my throat is dry. I want to chill. Voltage Nesha, 2x2. Benefit funds. Baby, on the volunteer level. Ladies and gentlemen, this is the time to do the Scarlett Nation.
To who so?
30,000 naira for one bottle, 90k, I swear.
Chukuso.
We're doing this
now. How about
that? Ladies and gentlemen, good evening, the world.
Yes, sir. I love you to South Korea family. Oh.
Yes, boy, go na UK, boy, go na America, boy, go na Joto, bado go go, boy, go, Atishina. Yes, sir. Okay, today. Yes, sir. Go. Yes, sir. In Anya, you don't know about the pocketed answer. And then I for have all for more than 15 years. Oh, I'll get a day. And I go back here. And then I for have all for more than 15 years. I want to live in America, born Australia, born Canada, born Asia. You want to go? I want to live with one hip skate. You want to live? Yes. I'm on my way. Pocketed hip skate group. Bogidevu aboye ego na Bitcoin. Omo na agwa gi. Ndi na agwa egwu bogidevu aboye ego na Ethereum. Ndi bogidele egwu aboye ego na Wakanda coin. Omo na agwa gi. Yes. If your coin no full, no full body, maka nda na agwa egwu na omo agwa gi.
Yes.
I have a wallet. Yeah. Talk is a wallet group. Egana Binance, Egafua, Egana Blockchain, Egafua, Egana Trust Wallet, Egafua, Oma Wai. Yes, sir. All them buckets in the number. Since last year, get the other menu. Up for January 2022, kind of. On a pie, I have over $1.
I don't know. Yes, you want to get a boy, be a boy, how would you want to get a guaca? They are a mad reason. That boy lived for more than 15 years. Oh, man, I'm going to go to Australia, Bana Austria, Bana Canada, Bana UK, Bana Belgium, Bana Finland, Bana Turkey, Bana Malaysia, Bana Indonesia, Bana Syria, Bana Afghanistan, Jacobu, Boyu, Bana Hawaii, oh, Bana Vietnam.
Baba ko Philippines. Baba ko na Philippines.
What I want the
Let's go, boss. One more to write in. I
yes, on the bucket dance on an opera. Yes, Scarlet Nation, I remember I need to go since Landa Bollywood for more than 15 years. Give one thing, go out one rapper. Hey, it be me, if you ever end up, eh? I'm gonna hear a gentleman with that ear, put it. Relax, yeah, I'm gonna be a buyer now. Watch, yeah, no. I work in under one in Indonesia, one in Malaysia, one in Turkey, one in Austria, one in Finland, one in Belgium, one in Slotters Beckett. Yes. On the pocket, that's an abu, Papa, and my dear, relax, yeah, oh, don't worry. Because only Papa, you know, I'm going on our water. Yes, thank you. All right. On the pocket, you know, number. Yes. Yes, sir.
Yes, sir.
Everyone in pocket in above a part two, above a part three, buy a jibba part one and part five. We don't get for a time. Umunnachi. Yes, also begging my chairman, sir. Yes. Oh, Canada. Oh, my brother, just where go.
You don't
see, just where go. They can't tell me, they couldn't even go. Yes.
Come on.
Oh, okay, come on, you don't go. Okay. Yes, half one deep before going to give me. Yes.
Champagne, carry yourself to the table. What see the baby boss? Hey baby, lead them to the table, but they don't displace the altar. My last boss say, carry 3 bottles of champagne and give my mother.
Wait, go.
Yeah. of Vera Fibri. Daddy, where you can hear me, that was around 2016, so many years ago, with a Boston Dosh. Daddy, where the Roddy Boy? Wahala! Also, if you sell them, give them cup to drink. Let's be the.
General, 1 bottle 50,000, 2 bottles 100,000.
Yes,
Inspector General of the Venice, ladies and gentlemen, and your MC ever. But your MC ever, Alati Waribo, Warindesu, Wahala. You say one for the photographer, one for the DJ, another one to come for us. What do you want to do, Pada?
Wahala.
Okay, enough. All right, ladies and gentlemen, Biko, Aine Kene, our new chairman, Umunnachi. Aina second, no. You're highly welcome, sir. Yes. I got a guy named Biko, Oscar Money one time. I see you. You're highly welcome, sir. Yes. Kaina Gano Niru. Biko, am I able chairman? Abu Nandem Badigo ready? Yes. And then you challenge your way and I'm back. Haputa. Kaiba Puni also, no.
Wahala.
Yes, sir.
I want them then there.
No, sir.
You call them one them, I call.
No, sir.
Oh, chairman is over there.
No, sir.
No, sir.
Whatever
we can. I heard you, 50,000. You are a ritualist.
When I buy a boot now.
I watch here in Jinaka, if I could coach up. Umunnachi cultural festival, I finally have today. Nachie! And me will be our year, now 150,000 naira. Even you have one in the apple, you saw watching Anna.
And I could go back in there.
You saw Yanana, Amochia, Liga. Aguayaraku. Manitinosa, Bulia, Wachi, Amochia, Akua, Mother. Even you have Waki Fabo, Neka Yetas, and I'm Waki, the Yetas.
A man of valor,
A man of fire, magniloquence at the same time, beneficiary. A man of good magnanimity to his people. Chief Jamosco, Reverend Aja, two bowls of champagne to Venice. Right there, say.
Yes, sir. We'll give an Aja for the money. 2022. The big boss. Yes, sir.
I am a Nazi.
Google it, microphone and I'll be on my
car.
If only it goes here, one and Kembo. Engage in our tongue. In Kepua. Engage the same movie, I can't really find him. In Kepa. Who's the only Kowalo me find him? I can't come on a winter, I can't Kowalo me find him.
I'm gonna go.
Dalunu. Ana kumbwa da kebe. Yes.
I'm gonna go to the hospital. I know that when things are